Can you start? Uthixo, wayibona le nto ba amandla awasuse ezinwelini. Waqonda into yoba akasazuwabeka ezinwelini anymore. Wanceda futhi uba awasuse kwintonga, ngoba kwabonakala uba intonga ezi bayaziba. Uzawuthi usabekile intonga yakho phaka namandla asele hambile. Ngokuba njalo uncedile uThixo amandla uba awasuse kwityeya, the Ark of the Covenant, angabi sabikho amandla kwityeya, because kwabonakala uba amaFilisti akhanda iqhinga lokukhangela nelokufumana letyeya uba singayifumana kanjani ukuze siyibe. Wabona ukuThixo kunamasela awamandla, ajo lamandla, amandla wawavalela ngaphakathi emntwini. So laa ntonga leya kaMoses iyavula ulwandle olubomvu, uThixo laa ntonga uyifake ngaphakathi kwakho. Laa tyeya yomnqophiso, the Ark of the Covenant, uThixo ubona uba makayifake kuwe ngaphakathi. Ezanwele zasichetywa ubusuku nemini zikaSamson, waqonda uba uThixo baza kucheba inwele. Amandla wawatywina ngaphakathi kwakho. Haleluya, siyabulisa, siyabulisa bathandwa egameni leNkosi uYesu. Kungobabalo lukaThixo, kungothando lukaYehova, kungamandla ezulu obana namhlanje sibe silapha kule ndawo. Sizawuthandaza imizuzu nje eyi-10, just 10 minutes. We are going to pray 10 minutes. 10 minutes, I want to promise you. 10 minutes, is about 10 minutes. I gave you the hour. It's about 10 minutes and even lesser. Sizawubhekela izwini, sithandaza phezu kwalamazwi. Incwadi kaLuke, Luke chapter 15, ivesi inye, verse number 22. Utheke uyise kubakhonzi bakhe, rholani ingubo ende eyona intle, nimambathise, nifake umsesane esandleni sakhe, nembadada ezinyaweni zakhe. Bawo lilizwi lakho, liphilile, linamandla, liyoyisa, liyisosi yezinto zonke. Thixo wethu onamandla, xa sinalo asithothi ngalo. Xa sinelizwi lakho zonke izinto sinazo. Thetha ke Nkosi ngezwi lakho namhlanje, kungathethi mna kodwa kuthethe wena egameni leNkosi uYesu. Amen. Now uYesu uthetha lo mzekeliso wonyana olahleko. Uzazifundela wena ngokunokwakho from verse number 11 uyotsho kwivesi yokugqibela. But ndifuna siqwalasele le vesi inye, uverse number 22, apho lithi ilizwi leNkosi wathi uyise kubakhonzi bakhe, rholani ingubo ende nimombathise yona, nimfake umsesane, nimfake nembadada, nimnike nembadada anxibe. Now namhlanje make umsesane siwubeke nje ecaleni, sothetha ngawo ngenye imini. Imbadada nazo ake sizibeke ecaleni, sothetha ngazo ngenye imini. Make sithethe ngale ngubo ende uyise athi makumbathiswa yona unyana wolahleko. Haleluya. Lo myalezo ndifuna nje special, it's a special message, ukuba ndiwenze mafutshane, ngeke ndiwenze ube mde. Now sibona unyana walahleko ebuya ebuyela ekhaya. Nawe xa ebuyela ekhaya uthi uyise mombathiseni. Yizani nengubo eyake yande ingubo. Because uthi xa yamjonga uyise umbona eze engombathanga. Khumbula into yokokuba uthe xa bephuma lo mfana ephuma elizweni lakhe ephuma endlini kayise waphuma ngezinto zakhe. Uphume ngelifa lakhe waphuma ngengubo yakhe. Xa ebephuma elizweni lakhe akakhanga aphume ngengubo ekayise, akakhanga aphume nelifa likayise. Why? Because uye wathi bawo ndinike ilifa lam, wamnika uyise ilifa lakhe, wahamba nelifa lakhe. Praise be to God. Hallelujah. So waqala waphuma nezinto zakhe waya kwilizwe elikude kunelizwe lakhe, waya kwezinye izindlu ekungeyiyo indlu ekayise, wabe engombathanga ingubo. Mamela ndikuxelele, ilizwe nelizwe linengubo yalo, ilizwe nelizwe linendlela elombatha ngayo. I-South Africa inelizwe layo, uyakwazi ukumbona umntu osuke e-South Africa ngenxa yendlela ombethe ngayo. Uyakwazi ukumbona umntu osuke e-Nigeria ngenxa yendlela ombethe ngayo. Umntu osuka e-America ngenxa yendlela ombethe ngayo uyakwazi ukumbona. Why? Because ilizwe nelizwe linendlela elombatha ngayo. Uthetha ephuma elizweni lakhe akaphuma ngengubo yelizwe lakhe, waphuma ngengubo yengubo yakhe. Wayelizweni elikude engombathanga ingubo ekayise, engombathanga ingubo yomzali wakhe. Xa efika kwilizwe elikude, ithi iBhayibhile, ilifa lakhe uye walidlakaza laphela ilifa benalo. Lakuphela ilifa, wazinamathisela komnye wabemi belo lizwe, wancamathela komnye wabemi belo lizwe. Haleluya. Now, because ebengaziwa uba uvela phi, ebengaziwa ubusuka phi, ingubo ebayombethe ibiyingubo engaziwayo, ebengaziwa umzali wakhe ubuzalwa ngubani. Why? Because ebengombathanga uba ebekhutshwe nguyise kwilizwe lakhe ngabuyise wamombathisa, uba bekhutshwe nguyise ethunyiwe nguyise ngabo ingubo yelizwe likayise ngabuyombathile, ngabo ingubo kayise uyombathile and uyise ngoyena waziwayo. But bathe xa bembona akaziwa, uhamba ngengubo yakhe, ingubo yakhe ayaziwa, uhamba ngamandla wakhe, amandla wakhe akaziwa, uhamba ngobutyebi bakhe, uhamba ngelifa lakhe, ilifa lakhe alaziwa. Now wazinamathisela because bekudingeka into yoba makaziwe uba usuke kweliphi ilizwe. Bekudingeka i-identity yakhe yaziwe, ebene-identity crisis engaziwa uba uvelaphi. Wanamathela kweli lizwe, waqala wombatha ingubo yelinye ilizwe, wombatha ingubo yelizwe angazalwa kulo, wombatha ingubo yelizwe elikude, wombatha ingubo yelizwe. Oh my God, hallelujah, praise be to God, amen. Wathi sokombatha ingubo yelizwe elikude, zathi izinto ezibethela lizwe zathi kafika kuye, zafika zimbona uba ngummi weli lizwe, even though engakhange azalwe kulo, but wombetha ingubo yalo. Zafika intlupheko zambetha, ezibetha ilizwe elikude nelizwe lakokwabo zambetha intlupheko. Kwafika ukugula kubetha ilizwe, wabembethe ilizwe engazalwa kulo, wabethwa zintlupheko, wabethwa zizifo. Zafika iinkqwithela ezibetha ilizwe. azinamathisele kuwe. Kwafika ukufa, kwafika ukugula, yafika indlala, kwafika ukuswela, zafika i-stress, i-depressions. Hallelujah. Because wombethe ingubo yelizwe elikude, ithi iBhayibheli ilifa lakhe laphela, ngoba liyaphela lakho. Hallelujah. Ilifa lakhe liphela elikayise, aliphelanga. Ingubo zakhe ziguga, wadlakazela, zaphela ingubo zakhe, zaguga ingubo azinxibileyo. Ingubo kayise ayiphelanga, isekhona engawayithathile. Haleluya, amen. Lithi iBhayibhile uye wolusa, wafumana umsebenzi kwelo lizwe, olusa ihagu, wadla nehagu apha ntini, athatha isigqibo sobabuyele ekhaya. Now coming to verse 22, uyise umbone siza. Ithi iBhayibhile uthetha embone siza, wathi thabathani ingubo nimombathise. Haleluya. Umbone uyise edlakazela esiza, umbone enze uba kombathanga, umbone esiza uba wombetha indlala, wombetha intlupheko, wombetha ukufeyila, wombetha ingubo yelinye ilizwe, wathi izali nengubo, because njobe buyela ngoku ekhaya, buyela ebukumkanini, ebuyela ebukhosini, kudingeka ombathe ingubo yobukhosi, kudingeka indlela ambathe ngayo ifane nendlela kayise. Indlela ambathe ngayo kufuneka ifane nendlela uyise ombathe ngayo, indlela ahamba ngayo kufuneka ifane nendlela uyise ahamba ngayo, indlela athetha ngayo kufuneka ifane nendlela uyise athetha ngayo, indlela acinga ngayo kufuneka ifane nendlela uyise acinga ngayo. Haleluya. Because kufuneka engohlulekanga apha, kufuneka ugulwa ebukhosini, ebukumkanini ebugula, ebukumkanini intlupheko ayikho, ebukumkanini ukufeyila hayi, ngoba bengafeyili, bayafeyila kodwa ingubo abayombetheyo. Oh mighty Jesus, glory to God. Uthi noba sele ngaphakathi ohlulekile, amandla wafu bingathi aphelile, ngoba wombetha amandla njengengubo, kuqubuka amandla ngaphakathi. Why? Ebephelile awakhe, but ngenxa yamandla komkhulu, ngenxa yamandla asebukhosini awembethe yaqale ukuba namandla amatsha. Ingxaki yakho ngathi uyohluleka, ubona ingathi uyohluleka, ubona ingathi uyagula, imikhuhlane yakufumana, ubona ingathi akulungi nto, uba ngobamba zithi seziqala ukuzeka kuhle izinto, uba ne-ideas, uba nezinto ezinkulu, but zingathi ezithi come into fruition, kungenxa yengubo oyombetheyo, kungenxa yengubo oyombetheyo. Ungalombathi ihlazo mntakwethu, ungalombathi ihlazo, ngayombathi intlupheko, hayi ngoba singahlupheki, but kungenxa yengubo esiyombethe zithi zifike intlupheko, usiva ngaphakathi uba awunanto, but ingubo iblock intlupheko. Why? Because ungowasebukumkanini, ungowasebukhosini. Ungayithatha le ngubo, sendiyathandaza, sesiyavala, ungayithatha le ngubo. Kudala uzama ngamandla wakho, ungazi uba ingakiphi. Ndifuna ukuxelela iproblem ingubo oyombetheyo. Abanye bebombathisiwe, bombathisiwe abanye baphathi, bayihluba ingubo, bayithatha ingubo, bayibeka ecaleni, bahamba ngeengubo zakhe. Ungahambi ngamandla wakho, ungahambi ngokwazi kwakho, uzowusindeka, but hamba ngamandla kayihlo, hamba ngamandla omzali wakho, yombatha amandla katatakho. Khumbula nguye owaziwayo, nguYesu Kristu owaziwayo, ligama lakhe esilinikwa uba zonke izinto sizenze egameni likaYesu. That's why amadolo ekhothama eguqa kwigama likaYesu. Why? Ingubo ethi Yesu iyaziwa. The reason why uDaniel uShadreki, Meshaki na-Abhediniko bengazange batsho emlilweni, because babethunyiwe, bakhutshwa nguyise bombathiswa babombathisiwe ingubo yasebukhosini. The reason why uDaniel angazange aphelele emhadini ngonyama, hayi ngoba zazingafuni ukumdla, zazizama ngayo yonke indlela ukumdla, but wayombathisiwe uDaniel. Ingaba ombathisiwe na apho khona? Ungaba ombathisiwe na? Ingaba indlela ohamba ngayo, indlela ocinga ngayo, indlela owenza ngayo isambatho sisekhona na? Ihlazo olikhulule, khulula ihlazo, inhlupheko ikhulule. Uye kubaze, vuma, wombathiswe amandla. Uba ngaba ndithetha nawe, mandixelele, umntwana xa ezalwa uyombathiswa umntwana. Kwenza imikhuhlane angayifumani nentlupheko nentoni, uyombathiswa. Xa egqitywa uzalwa uyagqonywa umntwana, ombathiswe. Udinga ukombathi khulula ingubo yelizwe elikude, sukombathi ingubo yentlupheko, sukombathi ingubo yosizi, but yombathi ingubo yomzali wakho. Ndithetha nawe namhlanje uthi, Nkosi uYesu, ndicela ukombatha. Bendingasiqondi uba ndize, ndala ndizama kungalungi, ingakuhamba ngamandla wakho. Yombatha ingubo e-free of charge, awubhatali nesenti. Vuma ukombathiswa. Mandithandaze kunye nawe wena uthi, Nkosi uYesu, cela namhlanje undombathise. Ungasiphakamisa isandla sakho kuloo ndawo kuyo, uvale amehlo wakho, uthethe la mazwi uthi, Nkosi uYesu, namhlanje ndiyabulela ukombathiswa. Ndombatha ingubo engumlilo, ndombatha ingubo engamandla, ndombatha ingubo eligazi, ingubo enyibilikisayo. Ukusukela namhlanje ndisisidalwa esitsha, into ezindala zidlulile eNkosi Yesu. Ngokundixolela amatyala endakhe ndawenza, undixolela izono zam, ukusukela namhlanje ndingaphezu komnqobo. Ukusukela namhlanje andiguli and andisoze ndagula, ndizelwe ngokutsha. In Jesus' mighty name, amen and amen. Inkosi mayikunqabise emanxebeni nasegazini. In Jesus' name, amen.